O bona di agente. Agente. Bana le madi a ba charge. Ha o tla go hwene. Ha go botse gore o batla go ntuela bokae. Wa go bolelela le yone law society ya tlhalosa gore boko ke agente ye e rutegileng thata ye e nang le dingwaga ka awara o tshwanetse o mo duele 4,000 pula ha o re ga o mo duele ka awara ka gore le ene o itsatsia o itse boleng ja gagwe ga ka ke amogela sepe se se ko tlase o kampa wa tsamaya wena ga to amogele gore tiro ya gago tereko ya gago ga ena boleng e lekano ke 1,000 pula kgwedi yotlhe bona lenyatso le o tsewang ka lo ive umbrella fee maloba go ne go kwadilwe mo dipampiring go bokwa go te banka ye go teng Barclays Bank di-profits dipoelo tsa yone di godile ka 42% e le kgang ye go binwang go kgobokane go nowa go ikgalaletswa gore re 'ira sentle mo Botswana bona di-profits tsa rona di godile ka 42% FNB le yone e bua gore di-profits tsa bone jaanong di gomagomela 1 billion di-profits potso e nngwe fela ga di-profits di oketsegile ka 42% mpolelela gore dituelo tsa babereki ba kompone tsone di oketsegile ka bokae viva umbrella viva viva umbrella viva di-profits di ya kwa godimo dituelo di ema gogolo gongwe fela ka tlase ga puso ya umbrella ga di-profits di tsholetsega madi a babereki a tsholetsega le one viva umbrella viva makgowa ga re bua dilo tse gone ke tsena sekolete mane ba etse ba re a rise in tide must raise all boats mekoro yotlhe ga e le gore metsi a tsholetsega ga gona o tshwanetseng go nwela a mekoro e tsholetsege yotlhe ga go tsholetsege ya mohiri go tsholetse mekoro ya babereki le bone ba kokobale ba seka ba nwela mo tsweletseng le mo lehumeng viva umbrella viva